She came on late again tonight. You could see it in her eyes. She's been up to something. Oh, oh, we don't know what to do with her. She's from a different world, and it's apparent now this girl is hiding something in the way she gives a confident excuse. Mom and Dad, they don't seem to understand. She's got so many older friends. They pick her up every Wednesday night. She breaks the rules. She makes a fool of everyone. She won't give up until she's done. Da 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 da